Guys, mbere yuko komeza ko twaze twamamaza umuterankunga mukuru ibiganiro byose tubagezaho. Nawe ndi rero ni Monaco Cafe. Monaco Cafe ni restaurant igezweho hano mu mujyi wa Kigali, igufitiye pizza, chips, burger n'ibindi byose byawifuza kurya wasohotse. Igufitiye kandi ibinyobwa by'ubwoko bwose.